Usiko kupenja kiajo mwaku wajani Pamela Otimango. Tichina kaka women rep okeni gero ndarani. Gero ndarani ye. Gero ndarani mwaku mwenengo gergi county government ka. Kaka marwa niyo nengo gergi government. Tomorrow maduoncha. Tono declare as national government mwuk Migori nyaka muuru. Togima diso richa. Koro gino kamano yina urukelo mwanda gone ngati maringa. Maja kikuyo ero kamano. Samane toko na bonje bonje. The first time mabiro mondo kora wu Migori kaya apala na kae ndi ba gone nyasairo kama ne di roda na po kae do mtokota ama koro na lor ero kanda na chama kelia
hello
kelo kelo kanda na nyamanda nyisi yo
hello diere.
Na po ka ka koro bede gari utama bugni bugni tungulu tungulu tung Ungeni mtokaja notu watu wa lumburu na madhe. Choke magu lumburu na ginotu watu raka. Nyaka ka. Ngeni nariyo notu urkoni ariyo koni. Mutani noba modhi koni. Tokani kawuno ni podoku nyalkingo kata sukari kila chie. Na enyora. Tuenye sayo chiera. Umiokana agika babu katemo ni mwanda rido na sina agika notama. Na lore mtoka. Makora uwo choto mtoka bewuto batha. Kora uoro ndo nyasaye adwa wuotho kama nyaka kanye baadhi chopo kata gitienda nikech ne pod an nyap na kao simba gimoro kona niya gochne Paul Maringa ni en ye PS mar roads to en osiep na nwatiyo kode JK yuat kuma ncha aecha kendo ware kan kaman walemo kode kora kone ni Paul nyasaye moro kona niya tema tema kata kodagi to iti setema to kago simu ni to mako Akone ni Paul intie niye. Tatim ni nango daktari. Akone ni Paul. Wach machanda mumi amanyi. Nitie kaka nyasachu. Yandu lamo na mochunga. Tukuru naramore enega ka Paul. Ikonya nade. Omiyo. Paul nope enjanita endara mane. Akone nitie endara maduong. Mungade dir Suna West tir. Motudo Suna West sub county headquarter. Kod Migori County maen kuoda wa headquarter wa Mar County. Ndara ni otimo bugni, Paul ndara ni koro kanyaringe. Koro sama ne wach ni osetimore. Igni gitenya kane mtoka chago ya piny. Sasa ama wuotho. Awuotho ka gigini e. Gibedo gariyo. Nitie moro tueyo kamalona. Tomato tueyo kamadwa tueyo ni mondo ne kaka tueye. Koro gini e. Ene maride kama. Maride kama. Takelo magi kama. Koro mako choke magondinge na. Kilumburu na no. Koro ka tue kama. To koro nyalo bedo kata nyalo wuotho gigari gi madhi mabor. Machielo nitie matueyo ka. To biro tachomo ka. To koro ngeya duto omako. Koro na atue gini chiengno bende. Kora kone Paul ni Paul, atim nango to kona ntoyono. En your county koso en your national government. Akoni anakia nikech oka deal gi weche mag yore go. Koro ine minyalo konya kata maki abiro dhi e county kanyo mondo apenji. Kase neno map mar yore gi. Koro no akona ni Paul, anakwayi ni kata obedo ni en your county. To losna yorni matin mondo ikonya mondo ayud kaka nyalo chopo dalana. Dala na ni etien pinyo yie kanyo ane mana chiwo lo mano gari sub county no pinyo yie kachacha gichuora modhiambo kotien ei Paul noko ni to sani waonge pesa anga timi nade daktari akoni manya ane mathin koro noko na ni kare miya coordinates mag yorno mondo ang'i ane map ka ni to en yo bila mane koro na andiko ne kota ndike message yoni Onengo beno owuok e yo moa Migori madhi Nyabisawa to baro gi kamiluongo ni Kababu to kalo kamiluongo ni Bondo Nyironge to dhi pinyo yie kae to dhi Maembe Saba to dhi Giribe kama moro bare ka dhi e boda Kopanga to moro dhi Miuru Mwalo jaduong konya Koro bang dala ariyo to nogona simu to kona ni Pamela awuoyo gi jokera ma Migori to pesa manyalo yudore en mana 10 million kende Koro adhi oro gi mondo gidhi gilos yono. Gibiro biro kanyo. To wabiro lose mana nyaka pinyo yie. Ok onyal dhi mokalo kanyo gi pesa mawachono. Koro noling' anana dok. Sama nadok achaka wuotho gi tienda kamano. Kae to aidho ndege moro lichota ka. Otera adhi. Koro kana sedhi to ngachoro joka dieri. Abudho kendo kachaka duogo. Tayudo ko yuelo ni mayo om kendo jogo ne pod tiyo ka. Koro to mtokori embari mba kasuwe ya tawera wera. Anapako ka Yesu kataka anega chakanyo. Kora wera wera koni ya enye saitimo na maber manadi Gwith Paul Maringa. Adhi adhi enye kapinyo yie kama kora barogo kathidalana. Karaka to ne pod very rough. Kora kona nyithindo mari eba koni chungane mtokani kae batiyo ka. Asesuora kama yo mao kuchaku yunga ka koro kaa uutho gitienda. To kapo kachaku uutho gitienda nito chunyo paronia. Ibiro donje dala we chibi romo goma ngeny. Gosimu gika mundi uo gi Paul Maringa igone niyeru kamano. To kaka na chunge batlara no. To samatin kende jiyo luwara kaka koruse luwara kana. Kora uweo gi Paul ni. Paul, thank you very much sir. I've seen what you have done. May God bless you. Please look for some more money so that you can make this road tarmac for me. And if you can, ask these people also to make for me this one that is going direct to my home so that I can reach my door on my car. Jogi maluwara ge aneno kochako ng'iyore gi chogore ni Tawuondo karang'o matimore. Koro kana tieko wachni, piny olila dhi. To gipenya to kare yoni, ng'ama olose. Takono ng'ito yoni dong' nyocha kwayo PS mar roads emooro jo KERRA mondo obi olos yoni ka. Ni adieri, ito dong' winjo ka wuoyo kode. Koro kare nayudo ni ne nitie kaka MP noyudo osebiro mbele na molando ni yono ene moloso gi CDF. An nakia. Koro kata kawuoyo kamano, joge MP man ka anaonge gi MP gi wach. En mana ni nakia, kia nyalo kelo ne ng'ato chandruok. Uwinjo wachno?
Kamano.
Bende en wach mane wasewuoye mwatieko onge. Anaonge gi problem gi my MP. He is my MP also.